Ewe Burundi abatakuzi bazotira karembe bave kwihanga bagani yuri wewe karabuhore
ahantu turi nkuko muhabona n'ahantu hitwa ikiganda kiganda rivuye mu kuvuga kugandagaza kuba naho rahabera umuganuro kumwe mwezi gisabo imbere ko imukira muramza mbuye bukeye nahandi bakongera bakahita mu masinga ya kiganda kubera murabona harafise amabuye yiharije ishusho ngira n'ubwoko aha rero naho twicaye nyene kwiribuye niho habereye amasezerano no kwita amasezerano atari amasezerano y'agahotoro yahotora Burundi iyo ya rekurira abadagi gutwara igihugu amasezerano bita traité de Kiganda aha nice niho habereye niho umwami mwezi gisabo yakubitiwe niho yambuliwe kandi niho bamuciri amande za nkamwumva amajanane na 204 yazitangiye ngaha ikiganda aya kugira abashike ku masezerano umwami mwezi gisabo nko twumva ngo mwezi yari umwami yakunda igihugu kandi yanagikingira adashaka umunyamahanga mu guciwe kuko twinjiye tukaraba hagiye haraza abanyamahanga benshi kunwa wiwe mugabo abagwanya n'abasikara wiwe ari badasigara hariho bitwa barumariza hariho bangoni hariho abitwa barugaruga bose yarabwanije mugamunyuma hava haza abadagi barongowe nabitwa ba kapiteni Ramsey abitwa ba von Bete abitwa ba von Bering nikuvuga bamaze kuza mu 1896 bagashika baje buserusize bagashika mu kacaga baratumye ku mwami ko yomanuka kugira ngo bamubone ariko hari ingwano yari hagati y'umwami na Maconco na Kirima rero abo badagi bahavuye baje hamwe na Maconco na Kirima kuko Maconco ashaka gusubirira umwami kandi ari umuko wiwe hamwe bavuga ngo kumenja nta kumenja ngo ushaka gusubira sobukwe atacha atari yaramuhaye mwico gihe rero mwezi gisaba amazi kwanka naho bavuye baduga baramutera bamutera mu bigo vyiwe Kiganda cyari cyari bamuteye muramza bukeye na mbuye ahava rero arahunga akahaha mwabonyerera akakabarabara akazunguruka kerekana ingene ingwano yagenze ntiborohewe n'ubundi abadagi abarundi bamye ari intwari mu bintu by'urugamba bari bakomeye barabagwanije hafi imyaka indwi yose bushika yaho anyegera mu cyo bitandukanye za banga za bukeye za gishora arazunguruka aha rero mubona naho yazungurutse bamukikuje aha none ubwa ingwano yahereye kuko barishe n'umugendanyi wiwe yitwa Bihome ariko aragerageza kunyegeza umwami hanyuma aho bogize igihumbo gitware baca basanga bishe ubutariwe baca barondera rero umwami w'ukuri aha rero niho baca bamuhamagara baca bahurira ngaha bagira amasezerano rero yagahotoro uwitwa Bihome nawe turazi ko yasacaye na mwezi gisabo bamwiciye ahantu biti nkumwe uvuye ngaha ni 2 meters bitarenga nka 2 niyo gatoya n'icyo gihe bamwishe mwezi gisabo yaraje ava mu gishora hamacu baramu kujya bitakunye no vuga kuzingira ntibyaba bigukuna ko kibandanye Bihome cyemera kwinjira mu nzu umwami yari yarahungiyemo aca musaba imyambaro yiwe ntiko ari kumukudeta cyangwa kumusubirira ku ngoma ko ari kugira ngo bikundike yoberanye akingire umwami acemera gupfa mu kibanza ciwe vuga Bihome yiguza Burundi bwa mbere hanyuma yigura n'umwami kandi
warahajura henagurwa porendi watemvye iya kuremye nikuzigame nduzorwe mwisanganya
bwa mbere kuri vone kapiteni Ramsey cyane vone Bete bakoresha inkoho zarasurusura umweru umwe zimwe bita amasimonovi cyangwa ama revolver icyo gihe rero abarundi bashobora kurezisita barabirukana munyuma von Bering amaze kuza mu 1992 niwe yaciye avuga ati abarundi barabafinishije acazana inkoho ziri otomatika arizo za Kalashnikov n'amamitrayeze abarundi rero baba bamenyereye ko barasurusura rumwe rumwe mu icyo gihe rero niho bace babatikirizaho cyane rwose mbere mwezi gisabo aca hava ava hasi arahunga ava mu guciye kuko mu icyo gihe cyose cyaheze yaguma ari muri intara guciye no kuva imuramza bukeye Kiganda na Mbuye mugaca arahaguruka rero amira nkuri kahunga aja imbuye kubera ingabo ziwe zaza zitanguye nko kumera nko gutikira haraguye abantu benshi cyane iyo ngwano hagati y'abadagi na mwezi gisabo yamaze hafi imyaka indwi yaratwaye abasirikare b'umwambeshe n'inkondo nyina aho muvi inkondo mu nyuma bave kumenya iki kiganda bamubuze haraguyeho abatari bakeye mbere muri boho harimo na sekuru wasokuru wanje yitwa barutwa niho yaguye nawe nyene ari karagerageza kurasa abadagi bari bave kuhiga mezi gisabi ni kiganda bamubutse
murambusagarare wari baru simfura nyazo ziharanira majambere
inkondo igitu bavuga ngo inkondo haga umwana w'umwami aho hari kera cyane hoho imbere y'umwami mwizi abo atwara haga uwitwa twarerinye kandi iryo zina umva bavuga ngo inkondo ivuye mu kuvuga gukondoka nayo kera aho hitwa itabajyancice mugahamaze kuba ingwano hagati ya mwezi gisabo abaje bashikeye mwezi gisabo kuko nihe bwana kure abashikeye mwezi gisabo nabashikeye twarereye hayo majwe twarereye baratsinzwe haragwa abaganwa batari bake b'umwami abandi bahungu b'umwami natwarereye nyene ahavagendamo naho bacu bahabwa babwa bati biracitse nk'ibyo inkondo naho ubundi kubwo kera yari tabajyancece haruguru yahantu bita mu rubumba rumba rwa nkondo kubitsa abami bibu